ngabese yini stroke futhi ke ngokwazi kwakho ngokwencwadi sibangwa yini isinto futhi ke engelapheka kanjani
ngokwakwa health noma ngokwakwa medical yilento esithi iCVA
okay
uma sithi there is a cerebrovascular accident sisho ukuthi phakathi kobuchopho
yeah
nama blood vessels a supplier ubuchopho kukhona umonakalo wenzekile lo monakalo sibe sesidlulele kutheni wenziwe yini umonakalo ungenziwa ukuthi kwi blood vessel uqobolwayo kube ne cholesterol eningi la sigazi lingayi kahle ebuchosheni then kwenzeke le accident ngesinye isikhathi uthola ukuthi I blood pressure yakho ibe nkulu ngalendlela ukuthi one of these blood vessels abestile yingako omunye umuntu uthola ukuthi stroke sakhe sizoshaya engalweni omunye uthola ukuthi ingalo nonyawo omunye nje obusha ukuthi kusebusweni buye ngokuthi which blood vessel was involved nanokuthi ke umubhema ugwayi masithi uye kugwayi ugwayi enye problem yakho uthola ukuthi awuna BP awuna sugar awuna cholesterol kodwa ngenxa yokubhema ugwayi you then deposit what is called ether uma blood vessels lama blood vessels hayi ngokuncipha ngesikhathi encipha igazi lingayike manje ebuchosheni yenzeke futhi le CVA ngishoyo sona lesi stroke akukho silwane osukushaywe ngaso kanti uma ufuna ukuvikela yile yanto esithi healthy lifestyle
okay
hayi ukuthi ngesikhathi usumdala ngesikhathi usemncane awukuwokhe nje u 30 minutes lokho kwenza ukuthi ama blood vessels akho ahlale e flexible enough okwesibili uma khona isifo esibakhona kuba blood vessel akuhlali ngoba igazi liflowa kahle
okay
bese kuba ukuthi njoba sengishaya amanzi nje sengidlulele ngapha nina ningakawathini kusho ukuthi sengisemuva nini yabo inkingi lapho so into iphuzayo also is important ama spices ne taste iphelela la olimini ngale kwaloko sesifuna ama nutrients asafuni taste so wena yidla with a view of making sure ukuthi umzimba uthola ama nutrients kodwa futhi zikhaveke nawe ngoba kuyenzeka enye into kube nama spasm kuma blood vessels lengesikhathi kwenzeka ama spasm umethatha isikhathi eside khona senzeke futhi stroke ziningi ke izifo yingakho kuthiwa cerebrovascular because vascular umele the vessels the blood vessels